How are you feeling?
At least not breathe.
Ameamka.
Hizi meds zinamlemea. Bado iko wiki. Hizi nguo zake zinanitukosha.